na Awurade Nyankopɔn enye biribi gye sɛ wayi n'agyina yɛ di akyerɛ ne nkoadifoɔ Nyankopɔn ɛna ɛwɔ ani a ohunu deɛ ɛbɛba na ɛnya amayɛ ɔno ɛna ofiri ahyɛaseɛ na ɔka awieyɛ nsɛm Amos chapter 3 verse 7 na Awurade Nyankopɔn enye biribi gye sɛ wayi n'agyina yɛ di akyerɛ ne nkoadifoɔ ampa Babylon ahenni ɛsɔre asase so mfinhyia ahansia ɛne enum 605 ɛde kokosi mfinhyia ahanum aduasa nkron 539 BC ansa na ɔbɛwo Yesu Kristo no na Babylon ahenni no ɛwɔtumi na ɛwɔ asase so na ɔyɛ akokrokosɛm ɛne akɛsesɛm bebree ɛwɔ ne berɛ so nanso so ɛberɛ a Onyankopɔn nam ne tumi so na Nebuchadnezzar so daeɛ no ɔyi saa daeɛ no ɛhintasɛm no de kyerɛ Daniel na Daniel kɔkɔ kyerɛ daeɛ no ase na wɔka kyerɛ nana sɛ daeɛ a wosoeɛ no ɛwom sɛ wonte ase wapɛpɛdi ahufoɔ anyansafoɔ akukyerɛfoɔ ntafoyifoɔ nimdifoɔ ne abemfoɔ bebree aba wɔn mu biara antumi ankyerɛ na mmom me Nyankopɔn a mesom no no a ɔbɔɔ ɔsoro ɛbɔ asase ɛpo ɛne mu nneɛma nyinaa abɔdeɛ nyinaa awura no ɔwɔ ahintasɛm yi sɛ ɔbɛkyerɛ Daniel kɔe na ɔkɔkɔ kyerɛ daeɛ no nyinaa mu ɛno ɛna Nebuchadnezzar ɛkae sɛ ampa daeɛ no nyinaa wom na ne nkyerɛaseɛ nso ɛyɛ ɛnokorɛ nti ɔma ɛfira Daniel ɛtam kɔkɔɔ ɛde yie nie sei ɛna Awurade Nyankopɔn da ne yie nsɛm ɛde kyerɛ ne nkurɔfoɔ anwanwasɛm no sɛ Onyankopɔn w'ani a ɔhunu deɛ ɛbɛba na ɛnya maayɛ ɛni nti ɛberɛ a wɔkɔ so yii daeɛ no nyinaa na ɔkyerɛ aseɛ ɛde kyerɛ Nebuchadnezzar no ɔkae sɛ ampa ohoni bi ɛna na ɛwɔ n'animu na ohoni no a na ayɛ statue no a na ɛgyina n'animu no na ɛwɔ tire ɛwɔ kokoɔ ɛwɔ serɛ ɛwɔ abasa ɛwɔ nan soa anaasɛ ɛnan aseɛ na sɛ ne nyinaa mu no na ɛgyina hɔ ɛde ma ewiase abakɔsɛm ɛni nti ɔkyerɛ mu sɛ sikatire no ɛyɛwo Babylon w'ahennie w'ahennie n'akyi no ɛna ahennie foforɔ ɛbɛba na ɛno ɛba bɛtu wo Babylon anaa Nebuchadnezzar w'ahennie no ɛde agu ampa abakɔsɛm da na di pefee sɛ Babylon tumi a na ɔwɔ ɛwɔ wiase abakɔsɛm mu akokrokosɛm a na ɔdiɛ na ɔsu sɛ n'anim ne n'akyi obiara ni ɛni nti bambɔ a na ɔde atwa Babylon ho ahyia no ampa ɛberɛ bi aduruiɛ a Media ɛne Persia ɛkɔ kotuu Babylon ahenni no ɛde gui 539 to 331 BC mfinhyia ahanum aduasa nkron ɛkɔkɔsi mfinhyia ahasa aduasa baako na ɛno ɛna ahenni no ɛno nso ɛhwiri Nebuchadnezzar ne ba bɛsasa ɛberɛ a na Nebuchadnezzar ne wuo akyi no nkɔmhyɛ wɔanom nyinaa ɛtumi baa mu na nwanwasɛm no sɛ ɛsi ɛwɔ wiase a yɛwɔ mu nyinaa nanso ansa na saa nkɔmhyɛ wɔanom nyinaa ɛbɛba mu no na Onyankopɔn ayi no adi dadadadadadada ɛde akyerɛ n'akoa Daniel ɛno ɛna Amos ɛka sɛ na Awurade Nyankopɔn ɛnyɛ biribi gye sɛ wayi n'agyina yɛ adi akyerɛ ne nkoa adiyifoɔ ɛdeɛn ɛne nɛ adiyifoɔ yi na Media ɛne Persia ka bɔɔ mu na ɔkɔkɔtuu Babylon ahenni no guiɛ 539 to 331 BC no ɛno akyi no Greece ahenni nso ɛsɔree yɛbɛkae a na aberanteɛ kumaa bi mfinhyia bɛɛ sɛ aduasa mmienu na ɔno nso Alexander the Great ɔkoe na kakakra bi na ɔdi ewiase so nkunim ɛyɛ 331 to 168 BC na nkunimdi a aberanteɛ diiɛ ɛnsa nipotwa wanhwɛ ne ho yie no nti ɔno nso ɔhwɛɛ ne nkwa ɛno ɛyɛ Greece tumi a ɛno nso ɛsɔreɛ ewiase abakɔsɛm mu Awurade Nyankopɔn ɔnyani biribi gye sɛ wayi n'agyina yɛ adi akyerɛ ne nkoa adiyifoɔ ɛno akyi no the kingdom divided ahenni no mu nso ɛkyekyɛe mfinhyia ahanan ɛkɔsi ahanson ahanan ɛne aduanson nsia 476 to 538 BC ahenni no ɛmu ɛkyekyɛe Awurade Nyankopɔn ɔnyani biribi gye sɛ wayi n'agyina yɛ adi ɛde akyerɛ ne nkoa adiyifoɔ pepa tumi ɛno nso ɛsɔre 538 to 1798 ansa na ɔba bɛwo Kristo Yesu na wonim abakɔsɛm da na di pefee sɛ 18th century mfinhyia edu ɛnwɔtwe mu no France asrafoɔ na ɔnom ɛkɔkɔkyeree Pope Pius a ɔtɔ so nsia ɛwɔ 1798 na ɔwui ɛwɔ 1799 mu ɛdeɛ nkɔmhyɛ na ɛnwanwasɛ yie ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛna ɔde ne nkɔmhyɛ nyinaa ɛtumi ɛhyɛ ne ma mu Awurade Nyankopɔn ɔnyani biribi gye sɛ wayi n'agyina yɛ adi akyerɛ ne nkoadiyifoɔ Daniel so daeɛ yi na ɛyɛ berɛ a ɛwɔ yie paa nanso so nhyehyɛeɛ kwan so no ɛberɛ duu sɛ ne nyinaa ba mu no Babylon ahenni baeɛ ababesne kɔ media ne pesia aba ababesne kɔ Greece ahenie no ababesne ɛno nso ɛkɔ saa ɛna ahenie no mu ɛkyekyɛɛ no yɛnyina yɛgitum sɛ paper tumi nso asɔre 538 to 1798 a 18th century no ɔkye France asrafo fa Popayos a ɔtɔ so nsia 1798 na ɔwui ɛwɔ 1799 mu wie asɛm yɛi ɛhu na bakɔsɛm ɛda na di pefe sɛ tumi ana Rome wɔ no ɛma ɔkɔkɔfa a Popayos yi na afei ɔde ne gyina awom a ɔtwe n'aso na wohunu sɛ ampa Popayos sese deɛ ne tumi no ahinhim na ahenie a ayɛ ahemfo tumi no ɛtumi baa bɛdii nkonim abusuafoɔ Awurade Nyankopɔn ɔyɛ ne biribi gye sɛ wɔyi n'agyina yɛadi akyerɛ ne nko a adiifoɔ enti Daniel gu soɔ na ɔrehwɛ ahenie no na ɔreka etire ɔreka kokoɔ ɔreka ɛserɛ ɔreka serɛ ɔreka abasa no na ɔsɛ ne nyinaa agyina hɔ wɔne sika tire no na wɔkyi no ahenie foforɔ ɛbɛba media ahenie nso bae na Greece ahenie nso ɛbae na Popayos ahenie no nso so no yɛnim yɛ sɛ ɛno nso yɛgye ne tumi adifiri ne nsam a saa bere yi no abakɔsɛm ɛda na adi pefee ahenie a Onyankopɔn wɔ no ɛyɛ tumi ɛwɔ tumi na ɛyɛ kɛseɛ paa na ɔgu so a ɔreka no ɛna ɔse nana wogu so wohwɛ no ɛhɔ na ɛhunu sɛ ɛboɔ bi ɛti firi soro na ɛba bɛbɔ ohoni no ne nan ase na ɛboɔ no ɛbɛbɔ ohoni no ohoni no bubui na ɛyerae ɛyɛ muhumuhumuhumuhu na ɛboɔ no a na nsa biara nkura mu no ɛbae na ɛba bɛyam ohoni no nyinaa na ɛyerɛ fa asase nyinaa ɛso na saa ɛboɔ no ɛno ne Kristo Yesu ahenni a ɛba ɛbɛbubu ahenni ahodoɔ nyinaa ahemfa kɛseɛ a wɔn aba asase so nyinaa ɛnɛ yɛpɛ dodoɔ no a wɔhyɛ asase ase wɔn awu ahemfo aba ahemfo kɔ tumi kɛseɛ maniyɛ ne anuonyam nyinaa ɛba abɛtwam akɔ na Yesu Kristo ahenni no a wɔde ɛba abɛsi hɔ no ɛne deɛ tumi bie no hɔ a ɛbɛtumi abu na afei afa so ɛno nti yɛbɛkae a ɛberɛ a Nebukadnezar ɛwuiɛ no na Belsasa nso ɛba bɛdii adeɛ no ɔtoo pono na ɔne n'abrempɔnfoɔ ɛreto nsa na ɔmo adidie na ɔkɔfa adwetɛ nkuruwaa ɛne anwenneɛ na ɔmo nomu no yɛhunu sɛ nsa bi ɛba bɛtwerɛ ɔfasuo nso a na wɔatwerɛ sɛ menemene tekel ɔfasen aseɛ ne sɛ wakariwu wɔde wato nsania so na wahu sɛ wɔntwe ahemfo no namu no ɔso Nyankopɔn ɛbɛma ahenni a wɔn sɛ ne da ɛbɛba na ne deɛ ɛbɛbubu ahenni ahodoɔ nyinaa Daniel chapter 2 verse 45 and 44 na ahemfo no namu no ɔsoro Nyankopɔn ɔbɛma ahenni a wɔn sɛ ne da ɛso ɛbɛba tumi wei ɛna ɛba asase soɔ tumi wei ɛna agye dini tumi wei ɛna ahyeta ɛyɛ Kristo Yesu n'ahenni no ɔno na twerɛsɛm di adanseɛ pefee sɛ ateasefoɔ nan mpanimfoɔ aduonu nan wɔnom nyinaa ɛde anuonyam ɛne anidie ɛde ɛma ɛnti wokenkan adiyɛ nsɛm a ɛyɛ Yohane adiyɛ nsɛm no a chapter 5 verse 11 to 14 asɛm a ɔkani wɔse na mehwɛe na mete abɔfoɔ bebree a wɔatwa ahengua no ne ateasefoɔ ne mpanimfoɔ no ho nkɔntɔnkorɔ ne wɔn ano si mpem ne mpem ahodoɔ mpem na wɔde ne kɛseɛ kaa sɛ adwam a ɔkum no no ɔfata sɛ wɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animuonyam ne nhyira na bɔde a ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa metee sɛ wɔse nhyira ne anidie ne animuonyam ne tumi nka deɛ wɔte ahengua no soɔ no ne adwama no daadaa na teasefoɔ baanan no kaa sɛ amen mpanimfoɔ no hwehwee ase na ɔkoto sɔree abusuafoɔ tumi wei na yɛ awurade wɔ nhyira nka Onyankopɔn a wadi owuo ne asaman so nkonim ɛdi sɛm ɛti aduonu nkyɛmu edu baako se na deɛ ɔte ahengua no soɔ no owuo ne asaman adwane wɔ n'anim na ahemfo no namu no ɔso Onyankopɔn bɛma ahenni a wɔn sɛ ne da so bɛba twerɛsɛm amfa onipa pɛ so a mapɛn na mmom Onyankopɔn nipa kronkron no sɛdeɛ honkronkron de wɔn kasaeɛ na ɔtwerɛeɛ.